kufanya wengi
Mabuzi, sijui watajibu nini. Mbele zake Mungu,
Mana dunia, I think I'm